Safi kabisa, katusoke, tunaenda baadaye tuende tena.
Haya, nyenetawa mshe umau.